Mundoza yangi.
Museveni.
Agamba nti aba Facebook wali arrogant. Naye Museveni ali ignorant. Kuba kubobo ofuge gwanga. Naye ngolinda baze olindo we oda baze ko Facebook. Kwanga liza Christmas enungi.